Ngikufisela inhlanhla. Hamba kahle sithanda sami. Hamba kahle buhle bendalo. Hamba kahle thenjiwe wami. Ngikufisela ukuhle lapho lo yakhona. Indlela ayibingi lehlandekile. Injabulo ayibe kudla kwakho kwemihla nemihla. Uthando bewunginikile. Inhlonipho bewunginikile. Hamba kahle. Ngikufisela inhlanhla. Buhle bakho into lenganakufaniswa. Bewuthi uma umamatheka, inhliziyo yami ishaye ngemandla. Indlela lebuyume ngayo ayikhulumeki. Phela kuwe umdali waba nesineke. Kodwa ngihlulekile ukuthanda ngalokufanele. Lapho loya khona, mane uphathwe kahle. Kwangathi injabulo ingadlala abantwana. Hamba kahle, ngikufisela inhlanhla. Emehlweni ami uyohlala omuhle. Mane ulithando imvo lebengide yona. Uthando lwakho belungitulwe amandla ami. Ingani labathanda njengawasebanyivela kancane. Ukhala kwakho nguvile. Inyembeti takho ngidibonile. Kwangathi kungaba inyembeti enjabulo. Kwangathi leyo jaha lingigcoma lingakuphatha kahle. Injabulo ayibe ngumngani wakho. Inyembeti akube isitha sakho. Ncesi kokukhalisa. Hamba kahle. Ngikufisela inhlanhla. Sesiyize lesikhathi ukhala. Sesiyize lesikhathi ngikuphula enhlitiyo. Ngibonga ukubekezela kwakho. Ngibonga sineke sakho. Ukhalile sekwanele. Hamba kahle Themba lami. Ngikufisela inhlanhla. Hamba kahle.
Japhta the poet.
Mare record.